Hei tā, tētahi kaiwhakahaere tangihana Māori ko te whakapakoko I te tūpāpaku kia hiki rāno te kāwanatanga I te rāhui whakamohoao. Tētahi kōwhiringa mā ngā whānau menara he mate kei Wainganui a rātou I tēnei wā o te mate karauna. I kōrero a Irena Smith ki ngā kaiwhakahaere tangihana o Haven Falls. Kia māramai tātou ki te tikanga o tēnei whakaaro o rātou me te pānga o te whakaaro nei ki ngā whānau Māori. Kia tahuri ake tātou.
Ko te whare whakapakoko tūpāpaku, te wāhi e whakaritea ai te raukura o te mate, kia poroporo a kitea e tōna whānau hapū iwi. He oe me roa kei te pupuri ki te whare whakatikatika tūpāpaku, kia tāi ai e te whānau, te whakahaere I ngā tikanga tangihanga Māori a tōna wā.
An 8 to 10 week holdover with preservation, with options for the whānau at any given time in that period. It doesn't cost us to do that for any more than $500 extra. But that being said, I only speak for ourselves. I don't speak for any other organisation or funeral home for that matter.
O ki raro ni ka whakaru ai.
Ko te whānau Brennan, tētahi kua tono kia whakaroahi ake te pupuritanga o te tūpāpaku o Jimmy Brennan.
We wanted to honour him and we wanted him to have what he deserved from you know, all of his whānau, the opportunity to come and give their tributes and honour him. And we just felt that he needed to have that because that was really his wish. And we were just trying to honour what he wanted.
He oe he kōrero whakamārama mai te kai whakapakoko nei.
There are certain cases that how the cause of death wouldn't allow us to embalm a body for long term because, for example, the medication they took or the condition of their illness before their death. But if we have to increase the length of preservation, there might be certain changes how the body is going to look because, as I said, embalming is just a temporary preservation and the body will still continue to decompose.
Mō tēnei wā, mā te waiata e maharatia ai te tungāne o Timua. He tauira hoki pe a rātou hei whai mā ētahi atu whānau e noho ana i raro I te kapua pauri I tēnei wā. Irena Smith, te Karere.